big. Think bigger. Cross the oceans. Your feet must be in places that you've never, ever entered to. Places you are going to so long ago to your God, the work must be there. Who's telling us who is going In Ginga, I'm a dreamer. I'm a fool. Kona bandula, engahlangana nabo 10 years ago. But I'm dreaming of doing this. Nana mhlanje salapha. Athi mawuhlangana na yaza thini, sekuyahlangana. Hayi sekuyahlangana mfethu uphethe ne file. Na next year ngihlangane naye athi hayi sekuyahlangana. Hayi siyalunga le yantu. Uyoza egodini. That is why kuthiwa the graveyard is the richest place on earth because it's got dreams that were never fulfilled. It's got ideas that were never implemented. The graveyard is indeed the richest place on earth. In a band, in a besifazane okuthiwa kuyabekezela. Balapha emgodini. In a besifazane ababecabanga benawo amandla kodwa bagcina besaba. Fear. Saba ukuthi abantu bazothini. Wagcina engakwenzanga. Bofana nathi. Uthi mangwina? Ngiyawina. Mangihluleka? I'll try again. I never lose. I either win or learn. Hey, bagithi angikwazi ungakusho lokhu. Asiyekene ukulala when you want izinto to work. There are people you call balele. Hi, oh, mange ngisaza nje ngoba ngivuke late. My goodness. Hey, bajabula abantu. When you have an idea, uvuka ngo 3 uthatha ipen. Therefore, it's not true. Who I called for the idea. Ulala kanjani ungakabi nene mina. We Sean. Ulala kanjani ungakabi njengo Sean guys. Ulala kanjani? Ulala kanjani ungakabi nemali esebenzakulele wena. Mazale musani ukungibuka ni. When people ask me, why do you do what you do, Zanele? Why ugijima kangaka? Why usebenza kangaka? I always tell them. Let me tell you why. Ingoba ngazi la ngisuka khona. Angikwazi ukuphindela khona. The reason ngisebenza kangaka ngisebenza noma ngingasavumi is because I hate the smell of poverty. I hate the smell of poverty. Ngiyilidla ithinka fish noma ngingasalifuni. I can't go back there. Ngiyengwadla masi noma ngingasawafuni. I can't go back there. Ngiyengidla gold dish noma ngingasayifuni. Ngiyengidla iklabishi noma ngingasalifuni. I can't go back there. It was okay. Abazali bami benze okubalingene. Kodwa if I fail to improve myself and leave a legacy for my children, it will be about me. The smell of poverty. Uphuthu nokuround endlini ungazi ingane uzoyinikani namhlanje. I can't